Yo, and I'm a pencil. Yes, Christo Adam, in a home, bro, a man de patchy. Minimi di for you would me die. A work with you so. And Yanum, young Patti Bia, and I'm a pay a bumpy yada, or by the assay. O crunk crunk or crunk crunk, I dare any nebula, Catachino, or see a dear. And I'm a pain so at the patch on my, it will be a self and any now. A yo 2 minute by same mood group. Now me on crunk crunk, young can of send yas in the same. Wash your so, you call your catapasso, or my departure. And it's an honor pay, I said, then you need me and Munyam, a cheddy and pony uncle Pondia. One yinny, before the engine and the moon, a yawn away. Inshira niji and munyam yodia. When he has throw, send an ope. Ube huya mopo. No ashi yesu. Amma. What some audia me an ope no etuna? Awa pidi yesu. When he ever home paye. Awa yesu Christu. Udimuna. Yabisa. Wadum nunti. Amen.
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 Mamma radinshira opa.
Inshira yina.
Menu beti gomoka kra.
Amen.
Afa Christianity ho.
Amen.
Obi timi ji Yesu Christo di. Ako bo asu. Asori a wako. Oko ne kama. Osumi nyami nukrim. Esone hawa. Esono ne dasosono. Ediebe intina ma mamane basa.
Eni nane se. Se uba Christo mua. Enye bete se di uhunono. And your pan on any butter. I was so jaw pemunina, Uber Christo moi, and your mabe bray, Sisi Wakin, a bin a saying, Ufa Yesu Christo, so will cry no a jim quan. A timin passe, a busian, Udamono, Omu, you, a primu. What juma etime bo? Woma, and your mabe bray, a hutre. Baby, I will yell juma, yet me you wedgy. And see, wa warrior. Na won fa Kristo no na munyina no munim Kristo but enam se wa betu hu asi ho se obepa Yesu Kristo na be som no wono kure mu no aware no kura no emutimi eche ana se aware jaye etimi ba enti wo fa Kristo a nya se wa fa Kristo e wo se wo ye ehu akade na sa nya me nyina no uhu se wa fa Yesu Kristo na wo som ne nokure mu wo de okra ene wo nkwa nyina ato no so enu nti no wo fa Kristo a nye se wo be nya wiase ahode na emom nya esese wo ye ma Kristo no enu na wo se wo ye na Yesu Kristo nya me onkonkon so no obetena wu na wo bo wo su
onkonkon su bo ene sai maame
Since on Concon Subon, so a pow, Munina, a man near Mapuna, now ye. A binny say, a binny say, now ye be a call in semi. A binny say, a binny say, now go two two. Nessa say, dear, why ye watching? Kese, also, yes, I near many bew. Danny da, Unino, a benanti. Danny da, woman a coin. So on treacher, trocron crono. Dani da e ya ahun fama Dani da e niyama dada no unko humbiu eti se knamay wafia otimi kotafre nefie nesese no wapa yuya siwe ya utimu nechi ma nyame unkonkon wanene chile chile wukwani unu humbiu e niyama anaw yane dada no unye biu e fia utimu wamuhua brabwa wubwa e fata Kristo Wone ye, wokasa, wodressin. Enye me nyina ano. Sene ye Bible neka, koronto fuwa wuma. Eti miye nuno, eti nu, inti che mudun son. Wase, wupa Kristo a, waye abodye fufro. Enti nyame onkronkon, ebasa, na otimu, na dane da mpai bono, oma unyini, uye she, uye nam. Let us say, when ya, Yame on Kronkron, a subo.
You yad a radiacy. The minimum cacran is over 5 years to Christa. One cassa shisha and soffer at the two and him. Sanya Baya over pass it and soffer and one young kunim dear butchery.
Amen.
Oba ji Yesu Kristo di ye ma me. E di an sohwe na Kristo di wa fam.
En sohwe ni di ma fa bebere mu. En sohwe no ebi wa wa meye nipa na papa. En so de boni ni betia meka. En sohwe no ebi wa wa omo kan sem boni to me so. Me kai se bebi ana me kwa asoro, me mo aso ni din. Mi si ho ape.
Asoro ni din ma me ba asoro ni din.
Eye Church of Pentecost. Mi si ho ape ni eye program. Mi fitin ya na sofo no, wo frɛ me ekogyina nipa nim. Wodi me kogyina nipa nim. Na sofo no na wa invite sofo foforo a ofiri Africa, Ivory Coast aba. Nipa ne mu de obeka akere me ne se me ye bayifuo
ewo America kuro mu ho.
Yes, I saw them ho. Na mama na ha me manyai me ko so a etnem na nyame nso ehye ne ho anu nyam ebi ne sen etoda na se me ko asore na ye tuntum awurade a mitimi hu se wa bi esoro akere me. Enti nso hwe ne de mafa bebre mu ahokyere wohia kodanna enyema basa
ma meme pese wo kyere me mu sofo ne de ne ensem wo esi wa sore demo ne de kwesi wo sofo na kwam kyere mu kakra
yo o kan sa no ese wode saade ne to me so no mama na ha me nti wo kan wiye ene obo ne mpaye ba mi mu no Nemi ni mse diye woka no, enye no kure.
Nese, ofre ube jina enipa numu. Anu wadi bayye eto osusa oye bayifu wanyasa.
Ay.
Yo, miti opa.
Entino mama na hame, nami kwa suwa abo mpaye. Enu intino, minya emre eko ogana mitu ukwain. Ena mekwa atria. Eko abo mpaye. Se urade. Shonwa nmunyam na niema sei ene nipa e de atome so na firi ho no ewrade ma mi hu ne kese ye ni ni tumi enti dane da mi gumpai boso na me kai se one day ewrade e hye ne ho anmunyam e wo dayem ene sen daye me so ye ne se me so daye na ebuo kese ebuo minko aminti minkukuru be nipa bebre ne betimi ebuo no beto ho no na adan garment kita na abeshemi na ade ekuta me ye bible enti bible no be bia mi gina no mi di preachi na wo mo a wo ho nyina obi afra yituma na me frɛ wo mo se mumeti awurade asem obi ani ho a wo baaye na me ko so aka nyame asem na ene mani tie enti nso hwe ne de me kasa me mfa bi mu a me boa mapa bebre mu na ne nyina mu minim se me nyame a wa frɛ me no ono na me di na chi akopem me wuda enti na de wo ho no
ya da urade ase urade nhyira wo pa Jidia na mojuo, ya kase jidia na mojuo amame ene sayi.
Jidia na mojuo no diya meti ase ene se. Wose, wapa yutisari yasi uwese. Enti uni nyame onkronkron. Ebe nanti, ewo dada. Papa mu, boni mu. So wosiko, so unisiko. Wari ataso. Se dane da, unyankopon, ena woshenon. Ono kwa na ude uhun ato nansu. Ewa adie nyine mu. Se wumane. Enfa baby fofro. Se wupe shortcut. Se wumane. Na dani da. Uju unyan kuponwa. Ude uhun ato nansu ono. Edi. Entino dani da. Ema ujidi enso enyini. Efrise. Otumi adie nyinaye. Wade mre enena. Na diya watu shama wono. Ebebe mu. Ni nyina ne so benya otwen ehunhum na wagye awurade Yesu Kristo agi
awurade nhyira opa ma me hu me efiese ni
me nam YouTube ena me hwe me hu wo na me hu wo no mitie wo chere dane da na mema tembiano mibetie wo nsema wo ka na mse matena so dem emfie bebre na nsem we die enya die ametie entino mekoso atio entino mekoso tie wa ansana dakro me papun ena me pre wo enti eya kose de empie enum anase eko nsiani
awradin
shi
waka no kre enipa bayifo ntimi ne me nante busumi
ose
enipa bayifo wo ntimi ne me nante busumi mienu
eya no kre
bayia honhom ti obi mu a enya de ese nipa no obetimi ne me nante busumi mienu anase na otwe mienu mpo mene wasaya che ensem a wo kan nyina maye din na mehwe wo mene wasaya che na urade wo nkokro bia wo so akere me
amen
baye wo hum bia nti wo mu
amen
baye wo hum ti mi mu ati wo mu a enya de asem de baye hinta de na we na mama wo bisa Pentecost fo asofo omo ya torofo akasa
amen
omo chiri obi a nkokro ti ni mu ana se nipa ya hu ni sa adom wa osu o mu chiri
eno kre
ni ti baye na obo bo wo nipa mu no sofo na ye se o wai
wanti ase
awradi yakopon na ekum o se wono ono ni di baye to wo so no wa wo ye baye fuo no wanti ase wono no sofo na wu
amen
enipa eni ehunu enipa asase ene de kekawa akekawo
eno kre
wi ade ye bi sese ya se uhumi se wo kanyame asem na enipa ehu wane o mu dwane panti kwos fo asem o mu kato usu nti no ana ma wanu mu asem nipa hu o mu dwane
amen
wonya bayifo ma me mene wanante ache mitimi ja me platform mama wo ya sori ye bibia
hallelujah
saba ye hum wo mu eni tini pa obetie me omo america me ka sisu dwa se me mame mary onya bayifo begye hum bien tini mu panti kwaso asofo ya atrofo akasa omo mpesa dum foforo be pie wom age se wako suku adura kire na odi suku na betena ho de pe bokro no eno de nipa ni beso na se adum wo so se urade afra wo omo mane nya adwuma wasafunu de urade aka fo a wo na beba ma me obi antimi si ho kwai
hallelujah
urade be ma watamfo ani magu ase
na omo
magu ase ani omo nyina ba be hwe ase wo anim
hallelujah
Meni ya baifu wa bebre anante, uye baifu wa untimi meme. Wanimbe guwase, wawia ya bayani mguwase ya mene unanti yemfie numiniye. Radim niye usuwe diyi mami unisame mami ya baifu wa. So Pentecost fuwa ni Amerika fuwa kani kuromu wa suwa ya baifu wa. Mami ya radim shira opa, kwa suwa ya wajuma.
Amen. Amen.
Ema de nipa be kana bonti mu abam.
Amen.
Afra, e kan nipa ko ade a. Ankanye se okuta Bible no ko awen sada bonten. E kan nipa ko ade a ka ugina bonten se de France ya. Emre wafo obi ti sa wo maame, omu gina bonti botuju. Wo si aba brantie na brantie ni so mu nu ane ne da. Na na ni je ho a. Da bia obefra brantie ni visa brantie na to pam wo she. Na mo miso be fo nyame asem na ya panimu na be fo nyame asem de ya mfo ba ye anto so a ni ade kikan wa kikan wa sori a wo mu mu erabi shira o ma me wanya okese pa
amen
panti kwa so asafo mu de okwane ya bo ba ye ma na ha o
amen
panifo ni nyina ya ba yifo France fo me de Johnson na ye communion wa ma sori dem eni ti panti kwa so asori ne de eye abayifo asafo emuni awo meto ye so asafo ne ya bayifo asafo eradin sirawo
amen
ya kasa kronkron ya tena okonkron ye mu ase a kire san
yo roman for nwuma eti dumienu o se ye mo abrabo kronkron eye nyame asem abrabo kronkron ni se ube pa wo hu na sai wi ase enie ma ye kosuo dress na hoduo enie ma basa 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 wonpa wo for for da ni da watu ho asi ho se urade me no ne benante wonnim de wonyan kopon a otu mu no ope wo kasa wa hu siesie wa brabo da ni da no ebe so kristo eni enti watu ho asi ho se obebo abrabo a eye kronkron umma enkeka wa biara enkeka wo na wunim se ade we ye bone a wonye ne enwu hu fi efi se ade na wo koye no nyame wonkronkron obe prom tu se a ade we de me nko ho enti eba sa wonso beto ho asi ho wo beto ho afri sa ade no a wo pese wo ye no ho na dane da woni nyame wonkronkron e wo nkita ho wompai bom wonyum tuo mu dane da usoro urade enti dane da no watu hu asi ho umma sa niema a ekoso e wo sasa siso no enye wo chepa ifi se wo pasumdue a asumdue ni kristo na asumdue no so esoro e na asumdue wo enti sa na me so mete ase e konkon abrabo
Radin kaho mami, ya kasa nkikawa, kika nipa brabo mua, nkikawa nebini diye.
Nkikawa no, edwa mamo, udi ya kika nipe diya. Unsei, udi ya yi, moja atu wegu, abortion. Etro, enada akoshie, diye unhni ye, useme hun. Uya edima wa office, ya pongwa, una klini ho. Obi ani ho toilet paper na wuwia unu kunu na titi woda na ututu no botom ene ma basa 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 ukosto a uche ha che ha uhia bibi na wuwia na odi ache okotum enti stani e me nyina no egu hu fi
ebi ni
ba ka wa na ebi no no
bi su ni bai gro so obi ye bai gro na o wa sori dem enkika wa yada urade asepa na se enkika wa sa ne ma obugbo osu nyina ewo kristo ni abrabo mu a esi u heaven kwan ma me nyasa
ana se enye kwan no no wunim pepe se be yigro ebesi u abrabo kwan enso nya because the enti ameka sa no bible ne se be yifo eni so otena se Onso so sai wi ase wei onne boy yo o se ne me nyina betwam ene obi ani ho nso a onkonko gina nanim enti wadi sa ba yigro no a se wunya nanim wunya heaven ko
wunya nanim adom
sam jim
wunya nanim adom kra
ta netie
wunsanka
enti ensanom wunya nanim adom wunya ni heaven no a wo so wo kwa kosiesi empim mienu ni no obeka ne ma wo mo ho tie no wonka ho enti obeka ba na chi eho na akoyun sapo tutupo etropo wo mo a anya de entene wo mo eye ba igro eho na wo mo wo wo mbeka akogu
urade nya okesepa maame urade nshira o kristo akwantu kristo akwantu ede ade na wose ye de kan ya ho etu kristo akwantu
me ba cha wo se ye se
Kristo akwantuo na yetuo no heaven na ye kɔ no ade ba ade na wase ka ya home ye di tu kwan no
se ye timi e mekie
ade ba ade na be e ka ya ho akwantuo no se mafa ne se wu tu kwan a wo fa nsuo e kwan a wo kwa wonim se wonam fɔm no wo fa nsuo e fa duane kakra wonim se akwantuo no wa heaven na ye kɔ na akwantuo no wa And it's the idea that Kaya who are betting my wire ding or Pama me at me do Kromo and Temso.
I can't you know a year tuno, Danny Dano, a year abrabono, and in your mere seminal, and in your known crunkron. ɔne ne nim ɛkwan no obetumi akyerɛkyerɛ yɛn enti yɛn no deɛ yɛ nim kwan no ɛwɔ sɛ yɛtu yɛ anammɔn ɛsi kristo ɛdie mu because kristo ɛna ɛnim kwan no enti sɛ yɛsan kristo ho a yɛbɛma ne ɔno nko ara ne kwan no ɔno nko ara ne han no ɔno nko ara ne nim ɛkwan no ɛso enti ɛwɔ sɛ daa ne daa yɛgya yɛ pɛm ma kristo na kristo anammɔn no yɛtumi ɛfa so na wɔtumi de yɛ akɔ ɛyɛ ahofama a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ ho nyinara ɛsi hɔ ma no adeɛ no ɛyɛ 100 a ɛwɔ sɛ ɛyɛ 100 wontumi nyɛ 50 ɛnkɔgyina n'anim enti no ɛyɛ ahofama a ɛwɔ sɛ wodwene anaasɛ wodwene ka sɛ media me pese me di kristo echi na daa ne daa no kristo na dom no ebi asome so enti eya ahofama ani asiesie a was mindset se ne me kan se wadwini nyina ene kristo so se wo mane na daa ne daa nyame nkonkon wa kirekire
awrade nhira opa maame Kristo se wano no ne kure ene nkwa obi nkwa jane nchen agye se wanam ne so
eno kure
Kristo akwantuo na aye kwon ye de no kure ene ti se akwan no honkokro nka ho a wontimi nkwa se akwan no
eno kure
akwan ni de bebre na obetimi afa so awura wo so ahemam obetimi afa John enu mu asem so Paul enu mu asem so a deep one in an animal, some so bet me up for me. Never was right, ma'am. Never was here cow, and what the hour, so on no crack, and then qua, or being quite jan and chain. I just said one am the so,
and no crack.
Paul by our baton the pack, when them might die, and who said here, and then with this it here. Don't be a deep one in our be our kind, be sure when you send ye sit here. Christo dear, or banning the crew crew. And it's Christo and I'm on our 7 million. We are fast war. On an anchor, the Mabashe, one cup by Branche, one cup on Washa, one can sound on Washa. And it's in Ukraine at the Cossa Aquino. Or telephone to me when I was trying, ma'am. This will be over your telephone, I know a boy, Sam. So, person who did not be a happy now, Yakono. As I see, so bet me, will be so beco be an hour. Waka sa wabra wabetchira wu. Eni tu wabu wawa e wu oba anu osu. E visi wani misana braba wa timu na wanteni wa wua wakopu nsem jenu. Mami ya radinya uke sepa.
Amen.
Kumo diye kakra wani miye diye. E bae wani sa radon kukro kwa su mpejao.
Amen.
Kwa siya radon kukro mwa mwishiasi wa wani.
Amen.
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 Mama, who will be before for a person or the Maya and Sway? You.
You. Near me, person may catch it here for an hour no pain is say. O yame, o yo yame. Near da or canoe, and in a bem. Was she a boy? I was saying ya or chain or chain or chain or chain hum. Saying ya or chain hum, dear, what can be I, bebem? And when see an yanum, mummy and prayer hum. Now, Dana da, young fear hunyan to Christo so. Nanya mel and conquer what tea mono, on why, on kin hum. Nanano pay a dear me dee chat to one say. And yanuma, Dana da, one more tea hum was civil. Sia ombetie prophet Kanawu na anuanom nso a ebepem sesɛ wɔm mfa kristo wɔm ntumrika emefa kristo na wɔne deɛ waba ne nsɛm wɔgye obia wɔgye asikafoɔ wɔgye ahiafoɔ ɛne na wɔyɛn ɔtena yɛ ka sɛ ɔtena bia na anto yɛn ba wɔne deɛ wɔnim enti de me ka chat woni se anuanom wo mo mfa kristo no Omun sakra yadwene na omepa Kristo na Kristo ebeye wadoye wo wo wiase agapade anyinara na oni Kristo a wo mobo enu ntie na anopai onyame onhu ye mobo ma anuanom mitie ebi wo ho mebo mpaye se obiara wo mitie a wo mpa Kristo se urade beye na dom enu ntie anuanom moma ye mpa Yesu Kristo say a cra, ya jinkwa, ya jipu, na de nyinano, wonina e wonum. And into an anno pay, udifo, ye me woma we tearful, and ye nyanumwa. Dani da womu tear wom, en ye.
Yo mammy radin shira pa bompa yana mammy fem ravi.
A sessi near ye yen yame, and anno pay ye munia yenka. Be braina a yen komodia. Nyame onkonkon wa me etumi ni abesebese ni apensem pensem asamu enko wiase apena nyina na nipa ntie na wo mo emfa Kristo no Awurade wa ye wo mo adoye una uja adi okonkon no ekopɛ baakono beka ho ema ne ye mmua oha enu ntie na anopɛ joma efiri ahokyere empokyere wo mo a emfa wo fa wo nsa ka wo mo yada wase senen so de yan kwa cheye awie ye ni achese nyame ye ni unkasa bebre obo ade ye chaade e ye unko ano waye aseda nidi enwonyam e ye odia we ni ye bo ho mpa ye e wo Yesu Kristo wudim wadom nti amen.